kailangang buksan ang isipan.
Sa science po agham.
Siniskwela, 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 hey. Siniskwela, 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 ski. Siniskwela, ooh. Siniskwela, hey. Siniskwela, siniskwela, hey.
Wow.